Kulandzela kunyathela kwengonyama yemaSwati silo inkosi uMswati wesithathu lapha eAbu Dhabi even le United Arab Emirates. Imbube ibenetingxoxo tanganisense nebukhosi balapha. Bukhosi balapha buthembise ingonyama kuchubeka nekubumbana kanye nokuthuthukisa buhlobo balamave. Isekhona lapha kuleli vembube emhlaba iphindze yahlangana nenduna yetanga phandle nekubambisana lamanye emave. Umhlaniso shake about. Silo semhlaba nenduna yembuso sibenetingxoxo tanganisense lapho. Bakhulumiseka bandi tindlela tekuthuthukisa budlelwane kanye kubambisana kuthuthukisa umnotho yalamave. Budlelwane emkhathini kwalamave lamabili sebunesikhathi bukhona njengoba buyachubeka nekudlondlobala. Livele Eswatini lingulelinye lamave lambalwa kaSADC lanemahhovisi ebunxusa kuleli live lapha eAbu Dhabi. Lo budlelwane bube nemthelela lomuhle njengoba livele United Arab Emirates lisekele imisebenzi lemkhulu yekuthuthuka lefaya ekhathi imanzini Mbadlane Highway. Live leSwatini lizuze esikhwameni selive lesatiwa ngekuthi yi-Abu Dhabi Fund for Development. Isekhona lapha eAbu Dhabi imbube yemhlaba iphinze futhi yaba nemhlangano nenkampani liyatiwa ngekuthi yi-Emigate. Libandla lebelita ubona ingwenyama belikathe liholwa ngumsungulu wale nkampani Fatima Al-Kabi. Le nkampani isebenza tindzaba tekutshala timali kutekuvakasha tempilo tekuthengiselana tekwatisa kanye nekutakhiwo telihlangothi lotekuvakasha.
His Excellency, Mr. Suleiman.
How are you?
Office Sheikh Al Hayam bin Barak.
Yes, how are you?
Mr. Amra. Mr. Suleiman.
How are you?
His Excellency Al Kabi, my brother.
How are you?
Le nkampani ingaba usito eliveni leSwatini njengoba live lisemkhankasweni wokuthuthukisa umnotho kanye nokukhanga abatshaliti mali etinhlangothini letehlukene. Lebe bakhona kusingatha imbube kule mihlangano bekukathe kutinduna tembuso letifaya ekhathi induna yetangephandle nokubambisana lamanye emave, induna yetemabhizinisi kanye nenduna yetemafa kubala labambalwa. Etinsabeni kubika pholile Maziya, e Abu Dhabi, United Arab Emirates.